Kobe yako yasinda Siyome ijandi maziwa Siyome unkandi uneta pondifuna Malankulidwe yasinda Wayamba kukweza mau Simome unkandi lankulila pondifuna Mkakamba mau wanzelu Kumandi lonjeza zambili Unalipo ambili kumaiwe kundiwina Mkakamba zanzelu Mau wako limbikita Babi nantawi ndifuna ndimveso kawili Hani, hani o oh. Zimfuna chintu china Ungondibwelezera
Zimene ungandiuza ndisanakulole
Hani msajotele mau Kapena kuonjeza Ungondibwelezera
Zimene ungandiuza ndisanakulole
Hani, hani o oh. Simfuna chintu china Ungondibwelezera
Zimene ungandiuza ndisanakulole
Hani msajotele mau Kapena kuonjeza Ungondibwelezera Godi mpete njotani Ya kusinta ntimahani Jindivekele nisuma samala zaine yopaipa Unasia gundipata ntawi Chiro ya chuluka potita kwa tirana Ntawi ya chibwezi unkapezeka Kati wodala ndine Unandilo njeza zambiri hani Unandilimbita ntimahani Mampaka ndiku galamba oloji mozi sindiku wona hani Mkandi nongoneza mwachikondi Kumandi pinyila diso limozi Babida ntawi ndifuna ndimveso kawili Hani, hani o oh. Simfuna chintu china Ungondibwelezera Hani msajotele mau Kapena kuonjeza Ungondibwelezera
Zimene ungandiuza ndisanakulole
Hani, hani o oh. Simfuna chintu china Ungondibwelezera
Zimene ungandiuza ndisanakulole
Hani msajotele mau Kapena kuonjeza Ungondibwelezera Tantawi usanabweleze Oh, hani, hani, oh Simfuna chintu china
Ungondibwelezera
Hani, msajotele mau Kapena kuonjeza